nk'uko twabibemereye. Nshuti zanje, ugomba guserura icyumviro cawe, ugomba ko wunganira amakuru twashikirije cyangwa ikiganiro twatanze, turaguha ijambo. Inyuma yo gusohora inkuru ku bijyanye na Sefolo Arusha, urunani ruhurikiyemwo rwavutse rushasha ruhurikiyemwo umugambwe SNL, Frodebu, MAP Burundi n'iyindi, umwe mu bakunzi bacu umunywanyi dukurikira ahejeje kuduha ubutumwa aravuga ati: nanje n'icyumviro canje nshimye kugira icyo nshikirije canke uko mbona urunani rushasha rwavutse. Ndayutse neza. Abibaza ko ari umugambwe mushasha, oya, urunani rutandukanye n'umugambwe. Ni urunani rushasha rwavutse rurukiyemo umushingamateka gato rwa Saleho Singendakumana n'abandi. Ibi rero mubyumve neza, si umugambwe. Nuko rero ntabatindiye, reka dukurikire ibi byumviro canke izi nyunganizi z'umwe mu bakunzi bacu badukurikira.
Mwiriwe aho muherereye cyangwa mwaramutse aho muri. Nariko numva ibiganiro Sefolo, ni Sefolo Arusha. Sefolo Arusha ni nuvuga urunani rwarurukiyemo imigambwe se umugambo mushasha kirumvikana icyo kiratahubitse. Je rero uru runani runyibukije unani rwa Desi Kibiri. Bica binyibutsa urunani rwabaye Adesei Kibiri, runyibutsa Amizero y'Abarundi, runyibutsa na Copa. Reka dufate ivyo. Nani za politiki zabaye ariko ngiye kurabura nkagwihweza nunani ruje rufise experience kuko ndavye imigambwe irimwo nkaraba abagize iyi migambwe canke n'abatayirimwo barugize n'abantu bakurikiranye cane izi nani ndetse harimo n'abazishinze nka Adesei Kibiri na Mizero y'Abarundi. Muri kahise izo nani zarabayeho. Turazi ko urunani Adesei Kibiri ntirwashoboye kuja kubandanya amatora muri nyagihe rwari ruhari bivanye n'ubusuma bw'amatora. Hanyuma Amizero mu gihe cha 2015 yarashoboye guheza amatora. Muri ibyo bihe rero abanyepolitike bagaragara bamwe bamwe nibo rero ndiko ndabona bagize n'urunani Sefolo Arusha. Ariko ugiye kuraba imigambi rufise nayo migambi n'amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politike ari mu gihugu n'ayandi kumvo za politike atemerewe gukorera mu gihugu afise rero aha uca wibaza uti none twoba turose abantu bagira babogore igihugu baba babonye aho igihugu kigeze kuko nka Sefolo Arusha yo turazi ko ihari ngo mu minsi iheze yari kumwe na ko nayo nyene kugirishike kuri Sefolo Arusha yaciye mu nani nyinshi zagenda zira twibaze ko uru rero ruje aruna nigwiyumviriwe ko kuko nibaze ko mbona harimo abantu batahuruduka muri ko bagwiyumviriye ko neza baciye muri muri izo nani ni kuvuga bafite experience nani ugiye rero ko ugiye kuri abantu barugize ubwa mbere mbona yuko ari abantu bataje barondera inyungu zabo ubwo ndibuka harigeze kuba haba ibiganiro hagati y'umushingamateka agatogwasa na ba Rehose Ngendakumana kera mu za 2010 mfumva nyine ko habaye ibintu byo kurondera inyungu y'umwe wese kugira ngo bashinge urunani bumvikane ibi n'ibi n'ibi ase kubera ukabona ko habaye inyungu zazo uyu n'uyu 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 urunani ku buryo usanga rudahagaze neza twarabibonye hagira hashingwa adese ikibiri hagira hashingwa mizero usanga nyine hari utuntu nyine tw'umuntu ashaka kuronera inyungu ugasanga rero ntibi hariyo abataje kubera iki kubera inyungu mugabo ndiko narabura urunani ba bandi nyene batumvikana kuri ku ngingo zimwe zimwe za politike canke n'ibibanza n'iki sanga nibo bantu bagize uru runani rero nca nibaza nti mbega uno munsi baba babonye yuko borengera inyungu zabo bagashyira imbere inyungu z'igihugu kuko barinze bashyira hamwe n'uko umwe wese aba yarenga inyungu yiwe hari umuntu ko nibaza utari gukunda harimo umuntu afite inyungu yiwe ko bashobora kuvuga ibi rero ubwa mbere turabakeje kuba bagiye hamwe turabakeje cyane turabakeje kabisa dusaba abarundi ugomba amahoro umva nyotewe ashigikire uru runani kuko uri kuraraba uno munsi intwari hari sinzi ko ari kuruha sinzi byirimwo ku buryo turiko turondera amadolari ava hanze y'igihugu kugira ngo yinjire mu gihugu tukaja kugara imbibe z'igihugu tukaja tuvuga ngo demire karanti mbono iterambere demire sosanti bigoye cyane gushika kuri ibyo bintu mu gihe uno munsi ariko araba kugara imbibe z'igihugu n'ikindi nta ubizi ko ejo kindi cyo kitazokugara imbibe nacu nta ubizi ngene bigiye kugenda rero nubwo ariko haraba ikingo vyama ngo biruku ngo bugaca bigagenda uku ariko igifacho kirapfa igifa kirapfa namye numvira iziganiro c'umuvugizi w'u Rwanda yashishirije cyasanga binyuranye cyane n'ingingo yafashwe na leta y'u Burundi rero nta ubizi nicyo bituma niko navuga nti bigoye cyane kuzoshikira ya mbono tigo turarondera bigumye ko nta niyo twoshikira rero ndiko ndaraba abagabo rero baje bavuga bati ahubwo ikintu gituma ibi bintu bikubera tugora nuko twibagiye amasezerano y'Arusha kanatsinda nta gihugu twavuga n'umugambi umwe ngo gitere imbere kuko ibyiyumviro ni bimwe kuko nta muntu afite ikindi cyiyumviro gipinga cyane cyoza gishyira ahandi hantu ni ukuvuga iyo muri mu ishyirahamwe ibyo byiriko birakoreka kubera turi mu ntwaro y'umugambi umwe rero uri kuraraba urunani tuje rimwe imigambwe myinshi ibyiyumviro byinshi kuko nk'akarorero abarundi ntiduhendane nk'ahantu yicaye umushingamateka nyakubonora aratogwasa hakicara na nyakubonora Rehose Ngendakumana hakicara n'abandi ntuhava umbwira yuko
ahantu haba hasanzwe haba hari ikindi kintu rero nubwo twebwe aho tugeza nuko twabonye yuko bagomba gusubiza iteka igihugu abo rero nibo bagushigikira umuntu azavuga ati cyangwa nasubiza iteka igihugu nibo bagushigikira rero ni si ibintu bisanzwe rero tubahamagarire rero ati baze bashigikire babashigikire tubashigikire abo bantu kabisa baze rero tubashigikire ko babonye yuko kuri ico gikorwa kabisa tugashyira hamwe inguvu jewe n'ukuri ndabateye intege rero ejo nosaba rero abarundi nuko twoshigikira twoshigikira urunani urunani ruje kugerageza ibibazo biri mu Burundi ko vyohera twumvise gutana imigambi ni myiza usomye imigambi ni myiza tubashigikire kuko tutabafashije tubashigikiye abarundi ntaco bazoshikako kandi twabashigikira byose bizogenda neza kandi tutabikora igihugu kiriho kija ahantu habi ejo tuzisanga na cane cane abajeni mpamagarira abajeni bari mu migambi itandukanye meme naba nimbonera kure babona aho igihugu kigeze none ejo bazobatwara igihugu ikihe igihugu kikabandanye kuwuca kabiri kibure n'abagitwara kuko ntawe uzemera gutwara igihugu came kimeze uku nyine kiriho kiraja aho igomba kuca rero dushigikire urunani jeje ijuru nubahamagarira kuko sino bamushigikire ngo mushigikire iki dushigikire urunani nico numva nubahamagarira yego mugire iteka aho muri hose mwubahwe itekana
ndabashimiye inshuti zanje bakunzi tubana kuri ishene ya YouTube Urugendo News namwe bw'inshuti tubana ku yindi shene Senderi ya Nkamugayo Imana ibampeza yirire nuko turaza gusubira mu yandi makuru nimba nawe ugomba kugira icyo tubwiye andika audio kuri WhatsApp guteranya amajina 358 456 531 amajina 314 plus 358 46 58 31 314 jewe nitwa Daniel Mugisha muheza giko cyane.